The original GH Bam.
Atiafo senia GH amenyo de bia me de brew no ene de me de brew de dutwam senia grofo bi se mu de mu nimra so na mu tie mra nti omni DMC enya ay kasakasa ka krama MC se no ene mu ni dwa MC shemra se social distance enya dwuma wa Asante Atim Central edwom aye kono wudwom no ene Friday dwada kesepa e wa Asante Atim. Ah, yes, I judge him, municipal. What would you go up where Musica? Social distance in the that was Tuesday. No, to me, I knew you, MC is a no, and a Friday, the old man, and day, and my son put a magazine moon tea. It's a bar bear 4 o'clock, and they say MC in the policy for an impending for what they say, a war, a Conongo market war, said no, all my granny, and my son. To the case, then you know, money a sign of blow, say, Fako baby of free buyer. So I saw you as a bratchy idea, Sizi, Lady Akotuo. And then MC, I do not know yet, the swanny, Emma owns our book on a move for who buying. 1% a little bit to what is it? COVID-19 could you probably? I would hear that, yes, a crook, baby, probably woo, and yet easy.
Na me patro, a year Conongo, and the market dino. You have said last week, you know. Edwadifoni ya sobrachie yes, ama niyema bebre amudi guwa kwe mono anchumi anko ye sen ya wopeno na eneno sena ekoye
nukure last week ne difficult kakra because me mema no ebduha no ahumache omu druha na ha ye beja omu abitri niyema guwa ya bomodi chumi pamu omu ma omu koye wiano ya si yebe sana beteha niya beshe yebe wiano omu asa ashishe niyema na chesa so diana eye yamamfo no na mefa ho ne matu ye nuanomfo say yes enka efese obi a okupa dwuma apesika kofie akohwe ne kunu ne ne ma na so ne ne ma nanso ye ni mrepam e bebreba ye ye nyina no ye de bubo yen ya ye ho ban say dwa ye a ye gina mu enka ye ye dwada eye ebrada ne fiada dwa aha ne edi no na wushemua uba hapa na wo ye servia ube hu se enye Asante Atim Central ma enko an e ba ha in fact me ka se enye omo nko a che sa hoho ne ba ha no kura do so sin e kroma ne fi se kroma ne de ye wo edwa ye manta mo ha krobia wo dwa kakra a omo de soso soso omo hu nanso aye brada ne fiada no ye nyenye ni pa bia atebubu north to Burkina Faso a omo ba ha e be di dwa ɛno ne yɛhwɛ ho ampanyimfo ɔtena ase a yɛka sɛ daabi si yɛ nhwɛ ha a obi bɛkɔ akɔti yare ne bi fi baabi de abrɛ yɛ nti yɛde mmara too hɔ sɛ saa dwane deɛ yɛbɛtu asɛn kakra kɔpem sɛ wie mu bɛdwoɔ na last week na ɛden nanso nyame ada roma ɛkɔ ɛda no kɔ na wie yɛ no na amamfoɔ no ate wɔn ho ase ɛna nso mmɛmma yi wohwɛ nadbofoɔ wɔ ha presifoɔ fire service wɔn nyinaa duru ha no manɔ apa bɛnunum wɔn baayɛ no. Dwane maaye nanso e ma ni bi tetetete e hwɛ sɛ ye bɛkɔ na wɔn nneɛma ma kakra na wɔn asan aboa mesrɛ wɔn ntie ma yɛn ne nyina yɛntumi mɔ yɛ ho ban e mɛmɛ sɛ ye kɔ bani obi akɔ wɔkɔ yɛ junctions ne cars ne stella ebi pɛ sɛ ɛde nneɛma ne bɛkuro mu a nanso yɛ sinkinti sɛ yɛ mpene mɔ mɔ mfa ma edwada no wo ni wo dwa kakra wo bɛdi akuro ma no wo nneɛma kakra kɔdwom na kɔtɔn na no ane se mu be space mu ho se ne be ya nipa no yan keka mo so ma yare no eme krom ha up to now no nyame ada roma ye kru ye manta mo ha ye municipality ha ye nyanti bi enti ye sre se ye nyina ye di mra no so a e bia na nyame adom ye na ye tena ho a ye nya yare ni bi enti
ye cha me nyodi o follow me a di update papa be fro e bre wo me wo YouTube di ano subscribe to me YouTube channel no what is it. Me wo Instagram so. Also YouTube ni GH Amenyo TV. What do you say? GH Amenyo TV ba ko pe. What do you say? Follow me. Na mfa update ni mrawo. So for some sponsor program here so a number ni 0243267146. Me the number na go screen so. Aya no wa fa no wa frɛ ye ni edin komo. Ye be bo edinu ma wo ton hu. Dede ma ma sɛ hu sɛ ni o ma papa so wo. Ba bi a wo no. I'm just a baby at all. Media and GH, I may be back up. What do you say? Nadia, the Amidia Brown here, do chum. What do you say? To my fam, shimu mount. Maybe be a doctor.